You know what I'm asking him?
Ah, you're form one. Me, but I'm Java. Form three. I'm Java. Hey, hey. You may be one of the principal. Unajua na kwa shemeji yangu. Miezi nivunja. Anivunjia wapi? Eh. Nimefika huko nikamwambia